Miri, oui. Jeweni yitwa Duskarel Dushime, haba mfise inomero ya gatandatu mu higanwa rya Miss Ngoma 2022. Hama umugambi wanje ahanini werekeye leadership mu Burundi. Burundi, muri province ya Gitega, turakeneye aba jeune baba leader, jeune fille leader, n'aba femme bari leader. Aba leader ni wa muntu atuma akurabira ko agashaka kwaba meilleur kurusha. Hama jewe nabonye ko bikenewe kubera les mariages précoces. Barongogwa hataragera kubera batari independent umukobwa ari leader umukobwa afite vision abona ahazoja abona akazoza kiwe uko twobafasha formation ya leadership atubere ke peyenmo afrir yabo no kuba aba patriote mu guteza imbere igihugu mu kugikorera mu kugifasha rero nk'umunyakaranga nanje kubera nabaye mu Miss ijwi ryanje ryoshika kure no créer centre ya couture ifasha muri mu kuteza imbere k'umukenyezi kobwa ira imbere ngaku Burundi iyo model izova mwako mwiyo centre yanje izobe yakozwe naho izoja mu makungu izoba yakozwe n'umukobwa cyangwa umwigeme wo wigitega kandi nugushira imbere igihugu cacu mu murakoze.
Kubera mu ntambamyi ifata yuko uburyo nabwo ari intambamyi mbega none mwebwe mubona uburyo uzova kigira gatatu muravuga ibijyanye yuko hari amashyirahamwe muzokorana iyo benshi bavuze amashyirahamwe ntibumva ayariyo kuko umugambwe n'ishyirahamwe ishengero n'ishyirahamwe hariho n'ayaharanira inyungu
Jewe no mu gifaransa bavuga ngo l'union fait la force jewe nta kimwe nokora ngo nshoboze ahantu hose uradodora navuze igishereke leadership navuze n'aba jeune ni ukuvuga wegera ministère de la culture de la jeunesse et la culture bakagufasha kubera leadership yerekeye aba jeune yerekeye ugwaruka kandi iyo centre ya couture yerekeye culture urumva vyose bija muri ministère de la jeunesse et la culture hama mwambajije ati amashirahamwe mukorana navumye shimikira ku bakobwa n'abakenyezi amashyirahamwe twakorana n'amashyirahamwe y'abakenye ari hagati muri mu yandi makomune ikomune itega byose hamwe urakoze Sunnyside.